Ungathini kuyena bethu?
Uyabona sodwa into ebuhlungu ukuthi umlayezo esesiwuthole kakhulu epulpiti umlayezo othi ngoba uNkulunkulu uyakuthanda angeke uzube nezinkinga.
Sure.
Izinkinga aziqali ngami, aziqali ngawe. Uma ngabe ubheka bonke abapostoli nabaprofeti bafa izimpi, bafa ngeendlela ezibuhlungu bonke. Baphila behlukumezeka bonke. Uyedwa ulokhuzana umpostoli mhlambe ngithi wayefela nje kahle mangaphosisa uJohn. UPeter emva kokusebenzela uNkulunkulu kangaka wabulawa waxhonywa esiphambanweni upside down omunye wagwazwa ngomkhonto eIndia bonke nje mawuthi ababheka kwiNew Testament akekho wayifela kahle except uJohn kuphela.
Sure.
Ngiye ngazibuza ukuthi yini eyenza ukuthi uNkulunkulu esesebenze kangaka uMiles Monroe afika abuhlungu kanje.
Hey, come on. Come on, man.
Inkinga izona sotobe ezisenza sibe ngabantu uNkulunkulu asibize ukuthi sibe yibo.
Sure.
Igolide ukuze libe refined lidinga umlilo. Lidinga ukuthi ulimbe ngamafosholo ushone phansi, mawuqeda ushise ebese liba refined. Idiamond lidinga friction ukuthi ulipolishe. Umuntu udinga ama experiences ukuthi umpolishe abe yilento abizelwe ukuthi abe yiyo.
Sure.
Sotobe uze ufike esiqongweni sempilo angeke uze ufike unezandla eziclean.
Sure.
Ubaba wayithanda ukuthi a ladder of success can never be climbed with your hands in pockets. So inselelo obhekana nazo they determine the value of the success ozoba nayo umuntu. Uthi omunye umbhali the tougher the battle the sweeter the juice or the sweeter the victory.
Sure.
So the harder the battle obhekane nayo because remember Sotobe uSathane uyakwazi ukuyibona inkanyezi yakho. USathane uyakwazi ukuyibona inkazimulo ebekwe uJehova kuwe. So uma ngabe eyibona uzokhipha amasosha akhe anamandla to attack you because uyabona ukuthi uma ngamiyeka lo muntu uzodestroya umbuso wami.
Come on.
So I would say umuntu oneyinselelo njengamanje whatever challenges obhekene nayo zilingane nobizo olusempilweni yakho. So whatever challenges obhekane nayo, the moment uyinqoba, lithi iBhayibheli, the eye has not seen, the ear has not heard, and neither has it entered into the heart of man, the things that God has in store for those who love him. So uma ngabe uzobekezela kuze kufike egcineni, uthi uJesu, ngiyeza, kodwa ukufika kwami ngizoza ngiphethe imbuyiselo kulabo abayisebenzele, according to imisebenzi yabo.
Sure.
So uma ngabe uzogive up ungaqala ukuqala udayisa ubizo lwakho uNkulunkulu akubizelela because the heart